Hey, Nana.
Tumela.
Tuare.
Tisha.
Oshab.
Oji.
No, 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 no,
no,
no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
no, no, no, no, no,
no, no, no, no, no, no, no,
no, no, no, no, no, no, no,
ke busy mo go maswe wa le message tse di tsenang ke batla go di reply tsotlhe wa kganya go ke
di-message tseo di important than me mam
no ga o tlhaloganye wa re keng gore le
mama ke a botsa papa o kae
o 'irang ka rrago
mama papa o kae
difounu tse di kanang kana o 'irang ka rrago ntlo e ntle yame ke go rekela dilo ke a go apela bona gore ke tsena nako mang mo lapeng
Mama, get my new wallet pin. Ban toha kakwa, ban toha. Most rating ban toha, ban haona ra.
Hey, ma. Bon. How much na waga ni kasi sibu yu anke bato. Chanzo rori itekan. Umoni kiausiani. Onalisi mo lisi mo. Oshapa ya la gaunzo. Skan na ondo unze ni stress mo na.
Mama, mbaso akidi rubat. Kiba ra bone.
A ke le nna ke go tsala report.
Mama we, nna go pa go itse gore papa o kae.
Ma. Lele ka metsi.
Mam. Ga ye ha ye ga ka la tota.
Lele ka metsi go bollo monna.
Hey. Mam. Nna ke tota ga ta hela gore papa o kae. Chu.
Koko.
Tsena.
Koko.
Tsena, dumela.
Dumela ba hets. A
le
tlo. Tapel. Ke wena. Kalalelo. Pote. Pote ntapel.
Ke
bona gompieno ha o smile go ntse yang.
Eish, hotat.
Hotat. Ka gore eng go sekole.
Eish.
Ba go bitsa go sekole.
Ba ntho ga that.
Ao. Ka gore eng.
Ha ba ra ke nan ta te ba ntho ga go tlhelela ke na la ile gore ke kane.
O tsantsa rone le high self esteem o ska no re tsa ka batho. Ke go bolela tso rone le high self esteem.
Mama papa o kae?
Shu. A ke rwa ntle ke khantsa teng. Wa di tsa ke rata. Ha ke rata. O mputse eng?
Ke ke go ba gore ke bua sengwe nyana ka gore ha o bona ngwana o monte jaaka tapelo yana ha o bona a bohale o ta bona gore o na le sengwe nyana se se hiragalang go raya gore wena kalalelo ke ta kopa gore nngwe o bulelele ngwana gore rraagwe ke mang o bona ke tshwanelo ya ngwana gore a etsa gore mmaagwe rraagwe ke mang o naga kae ebile o tshwanetse gore o facilitate gore ngwana a bone rraagwe rraagwe e seng tsatsi le letsatsi mme gongwe kgwedi le kgwedi a tshwanetse gore a bone rraagwe ke tshwanelo ya ngwana
ga o tlhaloganye
so o
teng nyaa ngwanaka o seka wara ke a re o itse gore ke a etsa gore go na le dilonyana tse di hirakamang between you and rraagwe tapelo mme o bona ngwana o innocent ga itse sepe ka dilo tsa rona go raya gore o tshwanetse gore o bolelele ngwana fela gore rraagwe ke mang a bone rraagwe ke a itse gore o mo neetse madi o mo neetse lerato o mo neetse dilo tse di siameng mme ngwana fela o rata gore a itse gore rraagwe ke mang
Mohini
ga
matsela
ga khana wena di dimana nya o ska wa nya kalalelo o ska shapa mwana o ska mkalamela ha o bona mwana a bua le wena mwana yo o siame ba bangwe a ba bui ba bangwe a ba kupe mafe bona le ba bangwe ba ba bitsang batsadi ba bona ya nng tapelo ke mwana o siame Hela o ata tshwanelo ya gagwe. O mbulelele hela gore rraagwe ke semangmang, o na go semangmang. Gongwe ka weekend-e ke kona go tsamaya le lona gore ngwana a kone go bona rraagwe. Ke yone kang. Que hago cumpa, caballero. Que hago cumpa. Que ahí hizo con rata, mamá.
Ya
morata. Ya morata toda. Ya no, una lidiro ya. So, hela, hela, help your daughter.
Tapen wana.
Ma.
Hey, I guess you're going to be like it. Wana raw. Nilemotu. What do you know if I like that? So, you're a lot of cow high, I get. Yanong raw, I'm not cooking. Maybe you'll be out there now. Correct, ga ke itse gore ne ke tshwanetse go bolela yang ka gore ke ke sengwe se se nkutlwisang botlhoko fela thata a ke rate go gakologale dilo tsa teng o ntlogetse ke le moimana ke na le wena ne ke tshwanetse gore ke dire jang e thapela ke kopa maitshwarela ga ke itse gore batho
o 'ira sentle ka lalelo ke a go leboga tota ke a go leboga thapelo o a e utlwakanya teng ke a itse gore ke kang e botlogo tata mme ka weekend re tla tsamaya moga o ye go bona rago akere modimo a lesekofatshe ke a leboga aine boroko